ukaweka Museveni hapo, ukaweka Samia Suluhu hapo, ukaweka Salva Kiir hapo, ukaweka watu wa Rwanda na Burundi hapo, wakasema wanashika mkono baba, wampeleke akuwe president of presidents huko Afrika. Tunakushukuru, Your Excellency. Asante sana kwa sababu baba, ni roho yetu tunadunda namna hii, dum, 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 dum.